Kule video sizojonga enye indlela yokubona umfanekiso ongqondweni yokuchaza i-data ebizwa ngokuba yi-histogram. I-histogram ke ligama elikhulu for into engekho nkulu kangako. Singagqiba sithi i-histogram yeyona ndlela isetyenziswa kakhulu ukuchaza okanye ukucacisa i-statistical data. Mandinibonise nje uba uyibona njani i-histogram okanye uyenza njani for i-data and ndiyazi uba ndizayifumana msinya le nto. Apha sine-data and sifuna ukuyirepresenta sisebenzisa i-histogram. Apha sizawubona uba inamba nganye ivela kangakanani. Ukujonga loo nto okanye uyibonezwa njani masibhale ezi namba phantsi. Sino-1 apha sawumbhala pha, sibe no-4 sishiye i-space for u-2 no-3 sibhale pha u-4, sibe no-2 simbeke pha eceleni ka-1, sibe no-1 simgcumbise pha phezu kwalwa 1 cm stack, sibe no-0 simbeke e-left okanye ekhohlo kuka-1 simbeke pha u-0 wethu, sibe no-2 simbeke phezu kwalwa u-2 besinayo eqaleni, sibe nomnye u-1 simgcumbise phezu kwaba u-1 besinabo, sibe no-0 simgcumbise phezu kwalwa u-0, sibe nomnye u-1 simbeke ngaphezu kwabaya besinabo kuqala, sibe nomnye u-2 simbeke pha ngaphezu kwabaya, sibe no-1 simbeke pha, sibe no-0 abayi-2 sibabeke pha kanjeya, sibe no-2 abayi-2 sibabeke pha nabo, sibe no-3 simbeke pha ezantsi ke yena xa kothu, sibe no-1 abayi-2 sibabeke pha phezu kwabaya u-1, sibe no-3 simbeke phezu kwalo u-3 wethu besinayo, sizoba no-6 asinayo 5 sizawubeka u-6 pha ngolwa hlobo. Ngoku sibhale zonke ezi numbers sazikhategoriza. Ngoku into esifuna uyenza kulandelayo kukubala uba ezi numbers zivela kangakanani. Masijonge kanjeya. Sifuna ujonga i-frequency okanye zivela kangaphi ezi number. Sino-1, 2, 3, 4, sino-0 by 4. So, you know, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or 1 by 7. So, you know, 1, 2, 3, 4, 5, or 2 by 5. So, you know, 1, 2, or 3 by 2. So, this is over no 4 by 1, no 6 by 1. So, singayibhala ngohlobo, sibhale inumber kwelicala. Kwelinye icala sibhale i-frequency. Kola hlo i-frequency. So sine numbers ezingo 0, 1, 2, 3, 4, 5, no 5. 5 ne-frequency ngu 0, sibe no 6. U 0 uvele amaxesha ayi 4 kule data set. U 1 uvele amaxesha ayi 7 kule data set. U-2 uvele amaxesha ayi-5, simbhale pha. U-3 uvele kabini. U-4 uvele kayi-1. U-5 kangavele. U-6 uvele kayi-1. Apha nje sibale kule data set uba inamba nganye ivela kangakanani. U-0 uvela kangaphi? 1, 2, 3, 4, 4 times. Sibona kangaphi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uvela kayi 7. Yiloo nto esithethayo xa sithetha nge-frequency. I-histogram yiplot nje ebonakala ngathi i-bar graph eplota i-frequency yenamba nganye kwezi. And izobonakala kanje. So masizobe apha i-x-axis, horizontal axis. So Iinumber zethu ziklini kakhulu, ziyacaca. So babesisebenza ngeenumber ezingacaci kakhulu, bekuzawuba nzima ukuyibona le nto, kodwa apho sisebenza ngeenumbers ezicacileyo. So zizawungena kakuhle apha, u-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So zezi numbers apha kwi-vertical axis, sawuplot i-frequency. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. U-0 uvele kayi-4. So zoba i-bar graph iyomaphaa ku-4 kuba u-0 uvele kayi-4. U-0 uvele amaxesha ayi-4 kule data set siyibona apho. U-1 uvele amaxesha ayi-7. So sizawuzoba enye i-bar graph iyorepresenta u-1 ovele 7 times, izobe kanjeyana. Masiyenze ibe straight kancinci. 1 uvele amaxesha ayi-7, sizobe kanjeya. So ke u-2 uvele amaxesha ayi-5. U-2 uvele amaxesha ayi-5, so sawuzoba i-bar graph ecakole yaka-1 sibeke ku-5. U-2 uvele kayi-5. U-3 uvele kayi-2. So sawubona, sawuzoba pha i-bar graph yakhe, u-3 uvele kayi-2. 1, 3, 2, 3. U-4 uvele kayi-1. So sawuzoba pha, sizobe i-bar graph yethu pha. U-5 khangavele, so asizobeka nto pha, sizawushiya nje ivulekini because ayivulekanga. Ukugqibela ke u-6 uvele kayi-1. So sawuzoba i-bar graph yakhe pha, sirepresent uba uvele kayi-1. Into esiplotileyo apha i-histogram, ibizwa ngokuba yi-histogram, ligama elikhulu elichaza i-idea e-simple kakhulu yokuchaza i-frequency okanye ezi numbers zivela kangaphi. Siplot i-frequency apha kwi-histogram, then sifumena njalo i-histogram.